Asomdwee kɛseɛ wɔ mu nyinaa mo so ɛ. Ɛyɛ mmɔden na Maharaj na mekasa yi. Deɛ ɛdi kan mede nkyia de ma ahemfofoɔ wɔ ɔman Ghana mu. Nkyia me ahodoɔ mekyerɛkyerɛ mo nyinaa. Suman kura anaasɛ suman kwan ahene anaa suman nkurafoɔ. Suman mo a mokura nsuman anɔpa yi, beebi a mowɔ biara no. Mekyiakyia mo. Saa nso bɛyie ko wɔ ɔman Ghana mu ne Africa bibiman mu. Oh, wɔso mo nyinaa mekyiakyia mo. Sɛbio Maharaj, mamma sɛ mebɛsɛ mo adwuma dadi. Bɛyi mo nsɛm ko wɔ ɔman Ghana mu. Mekyiakyia mo nyinara. Saa nso na sɔfo a wɔguru nduro ho. Sɛ meda maka kyerɛ mo, woyɛ sɔfo na wɔguru nduro ho na mepɛ w'asɛm. Menu akɔmfoɔ a wɔde nokorɛ de di wɔdwuma wɔso mepɛ w'asɛm wate. Menu amalam a wɔso no wɔde nokorɛ de di wɔdwuma meda ɛfɛ ne sɛn ɔde sɛn wɔso no mepɛ w'asɛm wate. Di nokorɛ na mehwehwɛ. Aine. Spiritual man a wonyɛ instant money, wonyɛ double money, woyɛ madamfo wate. Na mo spiritual man a wonyɛ instant money double money deɛ, no, I don't entertain you in my life. Wonyɛ madamfo. Mefɛ si hɔ. Woyɛ ɔhene na wobɛ mpoano a, you're very careful. Woyɛ ɔbahema, wɔhema ahendie no, ɛde wɔ nsuo ano a, you're very careful. Ɔhene a wotena hɔ, ɛma sɛbe wo mpoano, sɛbe yɛne ne de gugu hɔ, you're very careful. Woyɛ ɔhema wote kuro bi so, na yɛne ne ne rough off de gu nsuo ho. Yɛtoto ball and rura nkurɔfoɔ kɔ nsuo ho kɔsi nneɛma wɔ nsuo no ano, you're very careful. Ɛnyɛ me na mebɔ kɔkɔ, yɛasoma me sɛ mebɛka nkyerɛ wo. Ɛhu sɛ asɔfoɔ biara ntumi nka ho asɛm. Me nua kɔmfo biara ni wɔtumi aba abɔnten ɛma ahemfofoɔ no ɛrebɔ mo kɔkɔ sɛ wɔntwa wɔn mfiri deɛ wɔyɛ no ho. Sɛ nsuo ba ta da hɔ na wɔahwɛ ɛma yɛne ne ne sɛbe yɛ toilet na yɛne gu nsuo kɛseɛ n'ano. Bɔɔla pɔrɛten bag nti ɔhene sɛbe dakoro wɔntumi nsɔre na wɔnbɔ ɔman no kɔkɔ sɛ mpoano na wɔn nene ɛrehwehwɛ pɔrɛten bag ɛkrete bɔɔla ɛwɔ ɛpo n'ano hɔ na wɔn gyae. Ɔhene. So sabi, obi be hwe bola edugu gate ano e yofa na. Wo yon hina, me se ye bom ye den class mom se men bom kokko. Gana hin fo, ene gana hin ma no. Mu mu tena se. Mu to ton sa se a insuo kon kra wo so. Insuo to mi atena mu. A mu a mu ya we. No hin bi wo no body wo to fi kro ma kwatena bro chire. E no ote wo na oton sa se wo ni ko. Wo yon hina na oton sa se a insuo ba tai wo so. Ah, in shire flowers, FFO, so very careful. We yon hini, ah, we a hindi eno, ebe epu ano, na wo shame wura bola, e guhoma, o hini, ya kwa asama ando, o hini, o wa asama wane po. O hini, se wan yo sa, o pi tu edu ebe kano. Se wen di epu nano no enya, watafu soro menyao. Wo yɔ hema, wo yɔ hene, wo te kuro bi so ekura se, na sɛ nsuo bi da hɔ, na wo de ne ni a, wo nua hene bi sɔre tu edu a, edu ne bɛnya wo, fi sɛ wo kita dɛmbɔne, mo sɛ sɛ mo agye wate. Me yɛ ɔsomafo, me de me te me baabi, ɛna yɛde ama me sɛ me mbɛka nkyerɛ mo. Me sene mo, mo ma yɛn de yɛn mpoano no ni, na hɔ no, ɛyɛ ɔhema bi fie. Ayɛ a na nsuo ne bɔ mo kɔkɔ sɛ, nwura na moto bɛgu ne fie hɔ no, ɔmpɛ. Bonwa no wa papra wura no na de bogo epo na no abre biara ohene obetena se oh ente sabio mu ntumi ko house to house na mo dustbin na dustbin ko ampo no ye de wura egum na ayama no nina na oba ba fa dustbin de akọ wo ko enkan la osu ewo ha epo de de won nara efi ahye ho ma ente bi besa se so na na wo ntumi to dustbin. That has been and for my own for no one just said John will your honor public toilet I am here who get about 20,000 cities or 30,000 who get to make a public toilet simple one and the amount of community no in the 30,000 person just only your bank account now I'm a woman for any nebu eponano miss on hini so what you hope that's one share and my eponano on umbano window one year upa asama doa in penny for baby so Oba asan bo ne po. Na me fe si ha. Me dem yo sumafo. Maharaj ne.